ndamwibuka nk'umuntu n'umuntu yari afise ubuntu bukwiye mutima w'urukundo mutima w'ukwihangana mutima ukwitaho abantu abari bo bose ibyo byagaragara mu majambo yakunda kutubarira kuko tumufata nk'umuvyeyi yaratureze nk'abana turakura ariko kandi akibuka ko natwe turabarongozi dufise aho dushikana ijwi ryacu n'ukoko kwacu naho atamukura buramukuru we yatubwira kenshi ati imana ntikugira igihangange ngo uhagarare ku bantu ikugira igihangange ngo uhagararire abantu ibyo ni byo byamuranze rero iminsi yose kumva ko naho ari umukuru w'igihugu ari umuntu kandi imana itambwiza igihangange ngo uhagarare kuri abo bene igihugu yamuhaye kurongora ariko hanini abo umuntu ahagararira izo nyungu z'abantu rero yarazihagararira mu mvugo mu ngiro mu nyifato yarabivuga mu nyigisho yatanga hirya no hino ariko kandi ndazi ko nkambwa amenyesha makuru byinshi mwabyiyumviye yabaye umuntu novuga umukuru w'igihugu wa mbere mu Burundi yanse yuko abanyamahanga bigira amagadigadi mu gihugu cy'u Burundi uko yagomba guhesha igihugu cy'u Burundi ijunja n'ijambo cari gifise imbere y'umuzo w'abakoloni akavuga ati nitwankira abanyamahanga ko baza mu Burundi nibaze mugabo baze gusuma nibaze nk'abasuma baze nk'abasuma tubasumishe ariko baje nk'abasuma tubiyamirize urumva yarafise umutima wo gukunda igihugu w'ikirenga bamwe bita mu gifaransa abapatriote ntiyanka abanyamahanga ariko ashaka kuba abanyamahanga bo kwigenza mu Burundi nk'uko barundi bigenza bagiye mu mahanga ikindi ndamwibukira ko no vuga kidasanzwe nuko wewe uko yamye ari umuntu yiteguye akatubwira ati tugire iherezo ryiza utegere yuko hakwisi ari urugendo gusa guca bugacana yandi ejo nitwagenda abantu baze bavuge bati harabaye umugabo akama twigisha kwisunga ubutwari ubutore ubuhizi za nkingi z'ubuntu abarundi ba kera barerera ko abana babo akatwigisha ingene abami ba kera bahejeje iteka ritekane n'icyubahiro igihugu ati rero umuntu wese muri urugendo muri umwanya muto yamara ku isi azogenda abantu bamwikugura azogenda abantu bamukumbura.